ingathi liphupha sime kule ndawo angikholelwa ingathi liphupha ndiyabulela kakhulu ku department kudala sizama kodwa namhlanje amaphupho wethu azalisekile siyambulela uhulumente wabantu abamnyama ngokusinceda siyabulela kakhulu kwi-official ezincedisana nathi i-district yethu iGeorge i-province yethu iCape Town ooMr Mbekeni noMrs Brown Loretta siyabulela kakhulu singamalungu kamafu siyabulela kuMr Lerem nenkosikazi yakhe uSonet ngokusibamba isandla basibonisa into yokokuba xa sibambisene singenza ngcono so ke ngoku iSouth Africa lilizwe apho funeke kubanjisenwe ukwenzela into yokuba siphumelele